How the heck did he get his hands on the garbage? Who was on guard? Who let him snatch the garbage? Go down and retrieve it.
Excuses, my lord, for our failure. Give us a second chance. This time we will get the cut with the oath off. We will not fail you, master.
Be careful when you're using the garlic, Otar. You can cause a catastrophic event that can destroy the whole world. Why are you using the garlic anyway?
Oh no, Otar powers off the hook. I don't know where he's getting strength from. It must be a damn book called The Word. This gun is off the charts right now. Oh no, Otar powers off the hook. I don't know where he's getting strength from. It must be a damn book called The Word. This gun is off the charts right now. There will be many that will fall in this war, but note this one thing, there will be only one standing at the end of this war. It's either going to be the Diamond Empire or those wretched Grand Men Z.
Ha 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 ha